tenga wantu walero mutu wake ndi wakuti chenjerani ndirilime chenjerani ndirilime chikuwerenga kuchoka pa buku la Yakobo chapter 3 verse 2 verse 5 mpaka na 8 Yakobo chapter 3 verse 2 verse 5 mpaka 8 verse 2 ikuti pakuti tima kumudwa tonse pa zinthu zambiri muntu akapanda kukumudwa pa mau iye ndiye muntu wangwiro wokoza kumanganso thupi lonse Bible ikutiusa bwino apa kuti tima kumudwa pa zinthu zambiri tima lakwa pa zinthu zambiri tima lakwitsa zambiri tima kumudwa zambiri koma muntu akapanda kukumudwa pa mau akapanda kulakwitsa pa mau muntu ameneyo ndiye wangwiro Bible kutera mau amene timayankhula tichenjere nawo tiziyankhula titaganiza kaye tisamayankhule tisanaganize chifukwa tidzakhumudwa nthawi ina kudzadabwa kuti atatijambula mau nkuibwereza tape kuti timve kuti kodi unayankhuladi ndiwe zimenezi mwina osamvetsa kuti ndiwedi amene unayankhula mau ndiwo funika tisamane nawo tidziyankhula mwanzero Verse 5 mpaka na verse 8 koteronso lilimenso lili chiwalo cha chingono ndipo likazikitsa zinthu zazikulu ndiponso akuti uza apa kuti lilime romwero limatha kukoleza moto monga kachiwalo kakang'ono koma limatha kukoleza moto verse 6 akuti uza kuti ndipo lilime ndiro moto kapena kuti lili ngati moto ndipo limayatsa zinthu zambiri ndikachiwalo kakang'ono mthupi koma kamatha kuyatsa moto kama chita zazikulu mukapitiriza kuwerenga mpaka ukafika pa verse 8 akuti ngakhale nyama zimatha kuzoloweretsedwa zimatha kusungidwa kuwetedwa mkozo zizorowetsa nsomba zimene mkozo zizorowetsa nkuzika mdamu ena amaika tima Aquarius tija tima damu ta nyumba toendera magetsi nkumaweta nsomba ndipo lero nganga za kuchirerero anthu azitenga mba kumaziweta zikumakhala pa khomo nganga anthu akhoza kutenga nyama ndikuyamba kuiweta imateka kuwetedwa koma Bible kutiuza apa kunena kuti koma lilime silingate kuzoloweretsedwa lilime ndiroopya lilime laululu limapa anthu ambiri ena akuonda alindinkhawa chifukwa anthu ambiri akuyankhula zoyipa za iwo zowana mizira tichenjere ndi lilime sindikudabwa ine mpang'onong'ono ponse kuti lilime analika pakati kumachingidwa mbali nai kuli mano mbali nai nso mano kalilime kali pakati kaine ka uchinjirizidwe fa mkopya kachiwalo kopya mudzaona kuti lilime limachingidwa kukhala nkati osati kunja tikamaenda siti maenda lilime lili panja ai timaenda lilime lili nkati chifwa ndi kachiwalo kopya mwina chifwa chakeso kali kofira chifwa ngali dangerous nkopya lilime tichenjere nalo zoyankhula zathu tichenjere nazo zochita zathu zotuluka nkamwa tisamale chifukwa timakhumudwitsana wina ndi mzake chifukwa chakayankhulidwe alipo anthu ambiri amene akukhala okhumudwa lero akukhala osakondwa chifukwa anthu ena akuwana mizira akuyankhula zoyipa za iwo kuwajeda miseche kuwanena apite ukangomva za iwo alowere ukangomva za iwo kuti kodi dziko lonseri njingonenedwa ndine chifukwa anthu ena sakugwiritsa bwino ntchito lilime lawo anthu ena akuwonda kunja akudankhawa kodi mukudzoti lilime limapa wina adanduza nthano kuti munthu wina amanenedwa kwambiri kuti ndi wachiwerewere apite uku wachiwerewere apite uku wachiwerewere ndiye tsikuti anthu atamunena kuti anthu akuti ndi wachiwerewere ndiye amvekere ine chiwerewere ine ine chiwerewere pompo ti anagwa pansi nthawi yomweyo kumwalira ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuti lilime limapa
kwa mansho Lilime limata kupasura muji muji wonshe nkuta antu mkubalalika chifopa liwina worongolola antu ama samuka palaini chifopa liwina worongolola antu ama choka paproti chifopa liwina worongolola mwina nyumba zina za renti antu salowa chifopa mwini wake yonti worongolola baka mwadibopya Lilime tisamare nao kuni timari gwiri chanchito branch mujiwe kuti Bible kuti muntu akapanda kutsutsika pa mau akapanda kukumudwa pa mau amene ndi muntu wangwiro chifuati zawe ruzidwa ndi mau amene timayankhula amainji abamba kodi timayankhula zotani zanzatu kodi timayankhula zabwino zanzatu kapena zoipa zokazoka zanzatu kumajena ndifuna ndikuze ukoza kuchuka ndikulalata ukoza kuchuka ndikulongolola ukoza kuchuka ndikuopyeza ena metone malovanga ndo ipatu ndikango kutemberera iwe mawa suliona gumanya dira zimenezu suji wakuti umene wawo nje uchimu suji wakuti wajipanga weka nzika ya gahena suji wakuti wajipanga weka kukala mwana wa satana mjirekesi taona ni ama njabambo tisa zichemerere chufo ife tika yankula mundu tika ntemberera sima chitika kwa mene punde kuti ndiwe china cha satana mbirekesi tiche njere ndimau amene tima yankula tisa mare ndisimene tima nena sininga kare mkristu weni weni wabwino kwa mene ine ndima yankula miseche ndima jena anzanga ndima wanyoza anzanga wosa teka yae Lilimeranu mai Lilimeranu bambo Lilimera kwa mnyamata msungwana mukuli gwirisa mwanji tima yankula zotani mziko tima yankula zotani zanzatu tima yankula zotani pamuzi kapena palaini ndifuna ndikuze mtu akatembenuka mtima Lilime romwe limatembenuka uja yankula zotalisa mbalo mazotembelera kodi mkuzoti mabanja akupasuka akuta mabanja chifoja kuti nkazi nduola lata nduolo ngolola kapene fojo di mamuna nduo kalipa kalipa Lilime lake sari gwiri chabwino mabanja akusweka Lilime likupasura mabanja Lilime likupasura mizi Lilime lima atsokoneza nga kare ziko lati kalire ngati Malawi likozo teke seka ndikupasuka usayenda mwente ndire chifoja kaya mkulibe kanda Lilime tichenjere nao Lilime tire gwiri chabwino chito chifugwa ndi Lilime romwero antu akoza kutemberera Bible kutero Lilime romwero antu amatasa kudalitsa nawo zikutengera ndimene wasandira iwe ukufuna uligwiritse bwanji Lilime rako kodi umaligwiritsa bwanji Lilime rako zilindiwe zilindikusankha kwako aliyense paika paika pabuku la Masalimo akuti uza Masalimo 141 verse 3 akupemphera tu David hapo Masalimo 141 verse 3 mawa kuti muike mbindo pakamwa panga Yehova sungani pakomo pa miromo yanga pemphero la munthu wa Mulungu David akuti muike mbindo pakamwa panga mundipange pakamwa panga pachinjirizike pasamaturuke zinthu zoipa zotemberera ena zonyoza ena zani seche muike mbindo paka mpanga paka repa udindo weni weni ponena zintu zotudalisa ena ponena zintu zorimbikisa ena ponena zintu zokazikisa bata mziko muike mbindo paka mpanga akutero Davide popembera ndipo akuti sungani pakomo pamiromo yanga paka repa wino paka repa okoma pakare potuka zodalitsa ngati uchi zokoma ngati uchi zimene anthu akhoza kukondwera nazo kodi inu mukamachesa ndi anzanu kodi inu mukamakhala ndi anzanu anthu ama masuka ama mva kukoma akakuzungulirani kodi mumakhala dalitso kwa anthu ena simungakhale munthu wa Mulungu woona ngati zimene zimatuluka pakamwa zili za miseche zili zonyosa zili zosakhazikitsa mtendere ndi bata mdziko sungakhale munthu wa Mulungu woona ngati iweyo uli woyankhula za ziwembu za anthu ena uli woyankhula zopasula malo mwa zomanga ngakhale mipingo imene ikugwedezeka ikupasuka chifukwa cha anthu ena olalata oyankhula udyo mchalichi Antu hama siya mpingo. Antu hama chakutuluka mpingo. Antu hama chakusia kupembera. Chifuja antu hena osa ya mkula mwino. Lilime lanu. Mukushira na robu anji. Chenjerani ndilime lanu mai. Chenjerani ndilime lanu bambo. Chenjerani. Ndilime lako mnyamata msungani. Kodi mutuina adalo wa manda. Aluo kumudwa chifuja mawamini muda ya mkula. Nanga mutakonza liti mlandu. Alipo antwena mkuteka mpaka na lero chaka chata kapena zaka zwiri saku yankuli sana ifa wina adala lata udyo pitani mukakambirani mukakonze mirandu yanu ntawe isadate wina adafuso fuso ndipo fuso linayankidwa Masalimo 15 verse 1 mpaka na 3 Masalimo 15 verse 1 mpaka 3 apopo akunena kuti kodi ndani Yehova amena dzakhalitsa malo anu opatulika ndi ndani Yehova amena dzakhazikika mufumu wanu ndi ndani ndiye akuti amena mayankhula nteradi amene sanena mosinjirira amene sanena monjezera amene satola mseke pa mnasi wake amene samachita miseche amene samayankhula za ugogodi amene sachotsetsa ntchito nzake chifukwa chomuna mizira chifukwa anthu ambiri ntchito zatha achotsedwa ntchito chifukwa wina anakawa na mizira kwa bwana awo anaka mnenera miseche maugogodi kwa bwana awo mpaka ntchito kuta munthu lero akuru kutika kufutika usapeza njito chifacha paka mwepa wina ameada kachita miseche ama njaba mbo mungu wa zati weruza nitu chifacha maa wa metu makula chifacha miseche imeneti machita tizadusa nitu pachi weruzo cha mungu inunoka muzi weruze noka Lilime lanu mumarikwirisa njito bwanji kwa di Lilime lanu likumanga muzi likupanga ubare ndi wanzu kapena ai nditirize ndi remba ili Masalimo 52 verse 2 mpaka na 3 Masalimo 52 verse 2 mpaka na 3 ndingo pera mpongo pamene pa unena kuti Lilime lilingati leza leza lumo la kutwa ukundu Lilime lima cheka leza la kwangoti kwe la kucheka ine linandi cheka siku lina magashi kutuluka fa Lilime lilingati leza la limene njengati Lilime lilingati leza lima taku cheka wina lima taku ngamba wina lima taku wononga mtu leza chotero Lilime muka libirisha nchito udyo liwononga wina muka werenga Isaiah chapter 5 ndiposo Isaiah chapter 6 mumva akuti ndine mtu wa miromo yoipa natelua chifuwa nkango tembira zao wotembira edwa iye choka kwa iye choka kwa iye nkango tembira kuma ataona mungu ataona ulemerero wa mungu Yesaya anajiona yeka nani na kuti choka kwa ine chifanda tenwa ndine mtu wa miromo yoipa uya mkula ulio leru tutachita ngati Yesaya kumusa mungu ndine mtu wa miromo yoipa wa misenji ambuye mundikuru kire Yesu aliwoko nzeka kutulandira monga Davide ada pepera ndikuti musinte miromo ya munditangize ndiyankule zodali tena ndikulimbiki tena ndikumanga ndungu kodina nuso ndipempeo lami Mulungu akudalise ngati lilipe mpolani chifwa cha dzina. Amen.